to work with civil society. The state has to work with community organizations. Manifesto. Baloba. Hamo Hadro Busa. Oloisha manifesto. Look at the city by Jagata, Wakapur. You don't work at Tabulolo. And I write for good money, for writing for minimal money, money car. And that's our Horonzolo and Apoloti. You work at Tabulolo. You work at Serarona. Yano Hadro Busa will know how to launch a manifesto. Ke le ka ra mo president wa mokgatlo. Ke mo ra ke le. Mo a tapelo a rona masepala o tla intshwarela. Yanong nna ke tsela gore a o nyalana le dilete yago e tla go golola. Ke be ke ra mo president. Re na le mathata a metsi a batla go itse gore wena o le premier wa bokone bophiri. Dipraits tsa go di eme jang. Ke be ke bona ke le mo president. I'm going to go to the shopping list of the priorities. It's not so fair. And after you look, I'll give it. Because I want to go to the Tarot and the City Club. I want to go to Solomon and Amazi. We would have done a lot. So I don't want to be all over the place. I don't want to be all over the place at the priorities. But I can crack water. If I were to be further ambitious, Mr. President, my number two on the list would be, it's something that you cannot touch like I'm touching this class. This is your CBD about two. How many would you really push? Ere haba tubata hola la mokwa ena. Kapa batuba di NGO, ba eme ni ba di NGO, bataka se lo se li se li se. O bones have a boat to move on. Laha to Kumunka, I looked at the woman. O Sukuno Sena Sibi, so Kabatu Sanka on it. Me fellas is Salang Elofuri. Ulua bones a boat. What a love, Haroha. Utota, well, a Halu, a Pabuela part to anything other. Kiniki Lepo is in your delay. He is steady talking of any delay. Tota ke a ba dumela gore go na le mathata ka mokgwa ba tseneng ka teng batho ba lelo ke batho so gabe ke raya president kere that would be number two deliverable yabe ke monga kere mopresident a re lebeng puso ya lone bona gore puso e tla tsweletsa dinao jang gore metsi a tla tokafale a mabetsi a nne teng. Kare le phatangwe lengwe la puso national government ba na le maikarabelo a bone di got a responsibility in terms of water. Provincial government ba na le responsibility ya teng. And the key sphere of government that is responsible for water is local government. Kabe ke moraa kere yaani kone kereng ke batla go kopa boitshwarelo mo baetapeleng ba rona masepala because gaten ke da presidente matlapa yane kabe ke raya president ke re president go bua nnete ga nneng ka go raya kare ga re na bo masepala mo lefatsheng la rona go tlhelele ka re mo province ya rona ga re na bo masepala nkabe ke le gore ke a ba godisa a kere ga bane kale maemo a rona a wisdom ga re na bo masepala as a leader even if mo province ye go na le 3.85 million people even if I were to be the only one remaining